salinde ko regrete mingina motema pona nini basala liwa eloko ya pasi boye oh nzambe o
Africa number one.
Alayo, alayo,
salut.